Lualero. Nasaba mukama oyo naleta ono, naleta omulungi ono yegwe. Basibudde basingola ndi sachingi, enze nono kuwedingi, tebikyali pendingi. Kati abazadde basibudde, ne mukama akumpadde, tunyumirwa obufumbo bwaffe.
Charlie Pending, hey. Let's embark on.